Ndi intawi yankani kuchokila agunu kwa MPC ndipo masanano mulindini Aida Juwaya. Boyamba na imitu yake. Afumeneza zopereka 440 billion kwa jakuzi kula Malawi zogwirira ntchito za chitukuko. Takula ndrani munkani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kutsitsa mphamvu kwa ndrama ya kwacha kunali kofunika pofuna kuti zigwirizane ndi ndalama zakunja monga US dollars ndicho linga chofuna kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Dr. Chakwera amayankhula pa msonkhano wa Dolankhani ku Kamuzu Palace kuli Longwe. Dr. Chakwera walengezanso ndondomeko zina zothandiza kusamala chuma cha boma. Beatrice Mwabe wafika ndi ripoti.
Dr. Chakwera ajiritsa msonkhano mupatangotha masiku awiri atafika mdziko muno kuchokera ku Switzerland komanso ku Equatorial Guinea komwe anakachita misonkhano yosiyana
avomereze choyamba alliance ogwira ntchito mboma kuphatikizapo ineyo kulandirama yoonjezera ya allowance pa misonkhano pa ma workshop Paulendo kaya ma conference amene ochititsake apereka kalenda lama zoyendetsera msonkhano
pakuchulidwa kwa akulu ena pa nkhani zakatangale iwati nzokhumudwitsa kuti bungwe la SCB komanso nthambi zachitetezo zinalephera kugwira asata apo mwana lowa mdziko muno iwati boma likupereka ndalama ku bungwe la SCB kuti zithandizire pa nkhani ngati izi ndipo president iyu walamula ACB kuti ichite kafukufuku wankhani kuphatikizapo kufunsa akulu-akulu omwe akukhudzidwa ndi kufotokozera ofesi yake masiku 21 akudzawa pa msonkhanowu Dr. Chakwera alengeza kuti asankha a Colin Zamba kukhala mlembi wa mkulu mu ofesi ya president ndi nduna malo mwa zangazanga chikhosi. Beatrice Mwabe, MBC Lilongwe.
Katswiri waza chuma wati mfundo zotetezera chuma zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walengeza dzulo ndizothandiza. Poyankhula ndi MBC katswiriyu abe chanchelini ati mwazina mfundozi zilimbikitsa kusamala ndalama zakunja komanso zilimbikitsa ntchito za mafakitali. Mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa anayankhula ndi acheleni.
Ndiko kuzimena ya mkula president kituruzi, ya nizitu zimena nfambili takati kuzie mbegezera kwa ntawi nditu. Kifuga wabwana ndalama za boma ndiye za kazi kusagazika, tukuyenda maulendo ambiri, nziko lomelino ambiri, kumapita kumaiku wakunja, kutenga matolazi, kukwita nchito, menanga tere, kukwita nchito zimakarimu tozikuru zikuru, fuelo, kumango kukwita nchito, mafuta.